Hello guys, muraho murakome mumeze neza. Reka nizere yuko muri barembe aho muherereye hose. Muri kumwe na wa mwigeme wanyu Joel ni hori imbere. Amakuru yacu rero y'uyu munsi na muririmbyi ngo mu gicacu Burundi yakunzwe cyane ngo mu gicacu Burundi. Muraho sundi ni Big Fizzo mukamuzi yuko muri kino gihe abarizwa mu gihugu cha Tanzania akabajanywe ni reresi. Reresi nayo si yindi ni a life to regret. Rero iyo reresi kabari yamukuye ngaha imujana mu gihugu cha Tanzania. Ariko nk'uko mubizi abarundi baramaze ngo urubanza rumwe rumara zibiri. Ni mu gihe rero umuririmbyi Big Fizzo yagaragaye muri televiziyo cyangwa kinyamakuru cyo mu gihugu cya Tanzania. Icyo kinyamakuru ni SNS. Mu majambo yose ni simulizi na sauti. Icyo kinyamakuru akaba ari kinyamakuru gikurikirwa cyane mu gihugu cya Tanzania. Kikaba gifise 7,555 subscribe. Urumva rero ko ari kinyamakuru gikurikirwa cyane. Rero Sky ariwe na CEO wa CNC akaba amaze gukorana ibiganiro n'abarinzi bakomeye bo mu gihugu cya Tanzania nk'akarorero Red Jade Mboso Lozadi mukaba muzi ko Lozadi ari muri umuhape mu gihugu cya Tanzania akomeye cyane. Rero umuririmbyi wacu Big Fizzo akaba yaronse amahigwe kugira ngo ashobore gukorera kuri icyo kinyamakuru canke kuri iyo televiziyo. Bamubajije ibibazo byinshi bigenda bitandukanye bigaragara yuko umuririmbyi Big Fizzo mu kwishura yishura n'ubwenge kandi yishuye ibibazo byinshi kandi abyishurana ubwenge abyishurana neza. Nimugebo namubajije kubera iki uzi igiswahili mu gihe mu Burundi mu Rwanda hamuvuga ikirundi abandi avuga ikinyarwanda umenga ntiwamukwiye kumenya igiswahili. Yababwiye yuko mama wiwe yavuga igiswahili mu gihe papa we nawe yavuga ikirundi ariyo mpamvu yashoboye kumenya igiswahili kandi akamenya n'ikirundi. Baramubaza kandi ngo mu Burundi bivugwa yuko ari we muririmbyi wa mbere uri king wa music yo mu gihugu cy'u Burundi. Arababwira ati si je ndabivuga bivugwa n'abafanzi banje. Rero umugabo babivuga nuko bababona ibikorwa umuntu akora. Big Fizzo kandi yashoboye kubabwira ati kubera iki mbega mutavuza indirimbo z'abarundi mukavuza indirimbo z'aba Nigeria ariko indirimbo z'abarundi ngaha hafi ababanyi banyu mutazivuza mu gihe mu gihugu cy'u Burundi tuvuza indirimbo ziwanyu. Umunyamakuru bakora korana ikiganiro akaba yavuze ati ego by'ukuri nivyo biratahuritse yuko mwo turi imihari kuko nivyo ntandirimbo zanyu tuvuza ariko akaba yamwemereye yuko kuva uyu munsi agiye kuza arakorana n'abaririmbyi b'abarundi nkuko bifuza muteye akamo nawe yaciye amwemerera yuko muri kino gihe agira atangura kuza arakorana n'abaririmbyi b'abarundi. Reka rero mbanze ndabahe umwanya mwumvirize ibyo Big Fizzo yavuze muri iki kiganiro hama nshanze ndababwire ahandi makuru ya Big Fizzo imbere yuko turangiza.
Big Fizzo bwana nimefuatilia mengi kuhusiana na wewe. Burundi umeishika hapa wewe bwana.
Ah, kama unasema hiyo sami sijui. Wewe ndio unasema na mashabiki labda ndio wanasema lakini
kidhani mimi bwana huyo sio mtu wa kawaida Burundi.
Ah, mimi ninavyojua nafanya mziki mzuri.
Okay.
Labda ndicho ambacho kinachonifanya mimi watu wanichukulie kwamba niko juu.
Okay.
Lakini unajua watu wakiamua kusema kwamba uko juu, yani kuna sababu fulani wanasema hivyo.
Yeah,
so
yeah.
Kwa hiyo nawashukuru wale watu ambao wananiweka juu.
Okay.
Labda ni kwa sababu ya kazi ambayo nzuri, kazi nzuri ambayo naifanya. Yeah.
Okay.
Yeah.
So nilisikiliza mahojiano ulifanya 2017 na RFI.
Yeah.
Kutaka kujua zaidi kuhusiana na wewe. Na ukajitambulisha una identity mbili ni rap.
Icyo rero twashoboye gushima nka Imperial TV nico abandi benshi bashimye n'ukuntu abarundi benshi hagaragaye amakomantere menshi y'abarundi kuyo televiziyo simulize na sauti hagaragaye amakomantere menshi y'abarundi bigaragaza neza yuko abarundi dushigikira abarundi bacu dushigikira umuziki ndundi ni byiza cyane ni byo gushimirwa kandi novuga ngo bizobandanye uko dushigikirane mu bihe byose niho n'umuziki wacu udoshobora gutera imbere. Ni mu gihe rero kuri uyu munsi nyene umuririmbyi akaba n'uburongoye irya ireresi a left to regret akaba diwe Willy Longomba aza gushika mu gihugu cha Tanzania kuri uyu munsi kugira ngo ibikorwa bishobore kubandanya neza. No basaba rero kubandanya mudushigikira natwe Imperial TV mushigikira ibikorwa byacu mugira subscribe abantu mutarayigira mugira na like na comment byose byose na share kugira ngo mubandanye muba update kugira ngo tubandanye duterezanya imbere. Turabakunda cyane. Ciao ciao.